The grace of God is sufficient for us, church. Good morning. Ke bidiwa Kenanao, ke tswa ko Thamaga. Gompieno, I'm happy, I'm not crying. Gompieno ke eme mo saraleng sa mapaki go tla go leboga Modimo ka bontle wa bontiretseng.
My name is Kenanao Tshipiethata. Ke na le bothata on the uterus here. Bo sa le bo simolola ka 2004. Nkile ka dira di-test go sepatela ba detector cervical cancer. Ka 2017 e be ke ina mabeke go bala noka sciatic nerve injury. It starts from the waist ya kwa tlase. E be go bala. Mokwatla melo ona o kile wa itlhela ona le scoliosis.
Oh, thank you, Jesus.
In the name of Jesus Christ, because the problem has been the spine, she's free.
Yes, man of God. Thank you, Jesus. Thank you.
Jaka le bone mo tshupa ditshwantshong ne ka hiwa monyetla wa gore ke ipege ke lele ko modimong ke tlhalose ka seemo sa me sa bokoa se nneng ke na le sone mme ne ka ipega jalo mme monna modimo a tswa legoko a mpha tlhalose gore makoa otlhe a nneng ke a tlhalosa ne e le ka lebaka la gore mokwatla wa me which is spine ne o sa nna sentle ke fa gompieno go tla go rurigatsa se monna modimo a neng a se bua ka mmannete mokwatla wa me o ne o sa nna sentle mme o iragaletswe ke ditiragalo tse pedi ya ntlha ke ka ngwaga wa 2014 ka nako eo ne ke le motsetsi ke a musa so tsatsi lengwe ga ke re ke tsaya ngwana ke hase ke ga ke utlwa botlhoko bo tswa ka ga mokwatleng bo gologelela bo ya ka ga matsogong mo bofeletseng bo mpaledisa gore ke kgone go tsaya ene ngwana hase ka be ke nna fela yalo ka go kgaratlha mme ko morago e be ke tla keleletsa rrago ke morago kere ee nna ga ke leng teng ke apalelwa ke tlhoka go thusiwa a batla a ba tla ntsang kisa ko nneng ya re ga ke santse ka nako ya boimana be ke sedilwa teng e be ke ya go sedilwa koo mme botlhoko ba me ga bo tsamaye e be ke boela mo spat ke be ke ya ko spatela yanong ke simolola go batla thuso ya medicals ba bongaka ba mpha dipilisi ke dinwa mme ke gape ke sa gole botlhoko ba me boeme gore le gongwe fela bo sa kokobele ka be ke isiwa ko di-x-raying bo bongaka bata ba tlhalosa gore golofana re bona scoliosis that was 2014 bo bo ba mphitisetsa ko physiotherapying ke ya go sedilwa bo ba mpha medication bo ba nthuta di-exercise ba ntha ba re ga o na le seemo se se ntseng jaana wa go tshela ka go nna o ntse o itshedila o tlhokomela mmele wa gago ne se gore ke pholo ne e tla be e le fela gore ke thuse gongwe a ka letsatsi letswa e le gore ke kgone gore le nna ke thuse gore ke kgone go tswa ka ntlo e le go kokobetsa bone botlhoko mme fela e se gore ke godile ke ntse ke boutlwa gore botlhoko bo teng ke tshela ka bone seemo se nneng ba bongaka ba se bona se supagala ko mokwatleng wa meko tlase mokwatla kana ke re yone spine se na le kevo mme nna sa mego ya ko tlase o tlhamaletse fela o ngakaletse jalo ga ona that kevo mo goreng o nkamile jang ne ke tshela ka botlhoko ga ne ke nna ga ne nka se ka nnela hatshe lebaka le letelele ne nka se ka ka inama ke ne ke ka se ka ka dira ditiro tsa tsatsi le letsatsi sentle kore sengwe le sengwe se neng ke se dira ne go na le ga ke emang teng mo nkareng ke ne ke na le limited functionality a ene le go tsholetsa mabogo ne ke tlhoka gore gongwe nka palama gore ke latele se ke se batlang e ka ne e le go inama ne e le go batla gore ke ikatumetsenyana gore ke kgone go ka tsaya se ke batlang go se tsaya hatshe
wa tla leng mo the gospel of God's grace ministries mme bile ke eng se se neng sentse se go beile kana se go ga tshepo le tumelo ya gore tsatsi lengwe o tla bo o bua ka bothata jo e le dilo tsa maloba
Gospel of God's Grace Ministries ke go dirile mo go yone ka 2014 around August. Though I did not believe me la ile ke tsena ha mapaki le tso tletse neng di iragala. De be di nthuri haletsa gore this is the presence of God and ga o boele ko morago. Ga iseng ke boele ko morago go itlhalla go mpieno.
Let us bless God Almighty for the perseverance and the patience of the woman.
Ha monna modimo a nthapela hela jaaka ana ba sa tla sa gagwe mokwatla wa me ke ha o re thwa
onore twa a me kana ko ene o itshidile go ya ka ba bongaka bana ba re o itshidile ha utlwa botlhoko jo ona o tlo o tlomokotla ga go re twa
ne ke kgona go eletsa gore o ka re twa bogolo me o seng go ira ya lengwa ga tsotlhe ne ke kgona go batla gore bogolo ha o ka re twa ka phuthuloga
me no betso twa yo ke ene ha modimo a rarabolla semo sa ga mme re ka mogalaletsa ka gore o na le mogapholo go tloga mo nakong eo
le man of God and thapella ka metlhane ke nna ka mokwatla o ga gametseng ne ke sa kgone go nna ha sele bakale le tele nako tse dintsi ke ne ke huballa mme ha sa le monna modimo a nthapella mokwatla wa me ga ba gagamala ke a pogilwe ke ditlhabi ke kgona go tsamaya le bakale le tele ke kgona go nna ha sele bakale le tele ke kgona go inama ke kgona go tsholetsa mabogo ke kgona go ira sengwe le sengwe hela motlhoho ya ka motho mongwe le mongwe o tsogileng
sentle. Somebody glorify God Almighty. Put your hands louder and beautifully for Jesus Christ. Bomme la itse ha motho a mme a bua ka mokwata o gagametseng re bua ka go itshegetsa mme bile le dithako ga ka kwa rola tsedi ha godimo a re lebelle gore mme o rwele eng motsatsi la gompieno e le pharologanyo e re le mogalantha a re bone serethe ke seo ke mangkwa kwa wa sejwale jwale re ka galaletsa Kriste Jesu le lona la mmona jaaka tsama mo bolenteng ba modimo
ga nne go na le sengwe ha se ke batla go setsa nne ke tshwana ke gore ke ikatumetsanyana e be ke ka riana mme tseo ke dio tsa maloba
gompieno
ke a riana hela jaaka
bona jaaka a dira super hard
lift up your hands this is me
walk. Watch your screen, see, madam, walking for the glory of Jesus Christ.
The pampiri zari dinsi miki zere hela just a summary. Ya ka wakabona hako asupa kore kine kena le lower back with neuropathy. Hako wakabona fa wa asupa le one kore kio one pain on the back. Mo ke mo go supang gore tiragalo ye mo le gone ne ke ntse ke boetse go spatela e le tsone ditlhabi tsa mokwata pain on the back fa go supa gore I was taught to do exercise daily ha ke gone mo go supang ke yone tlhaloso yone e hae e tlhalosang ka gone go gagarela ga mokwatla ga me e go bi ka ditheme tsa babongaka go bidiwa go the loss of lordosis mo ke nngwe ya di-x-ray tse ke di dirileng mo ngwageng wa gompieno mokwatla o lordosis ya teng e bona lafa yaaka o bona o tlhamaletse gone fa kwa curve ke ye mme ga go na le loss of curve it's a straight like this. Do not make a mistake about silence ke le mo kerekeng and turn back. God's love never fail. Lerato la modimo ga nke le tlholega go sa kgathalesego gore o lebagane leng. Children of God, let us remain in the presence of God and we shall see his goodness in the land of the living. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord.